Gazette. Gazette okinyi ma kawuono Boniface aneno ka weche ma gimiyo pek opogore to bok gipogore ahinya kaluwore ni gazette ma The Standard weche ma gimenyo it gazette mokwongo bende chala chala gi mago ma gazette ma Daily Nation omenyo nikech ka en weche motudore kod thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua aneno komenye kae. Midhiero ma jotuo kale tok kane wasedar kuwuok e okumba mar NHIF wadhi mane SHIF nyaka sani koro jotuo podi kale midhiero mopogore opogore mago duto aneno ka omeny e gazede ariyo gi okinyi kawuono. Kata kamano Boniface adwaro ni wachak kod gazet ma Daily Nation okinyi ma kawuono. Weche mopogore opogore gazet ma Daily Nation omiyo pek okinyi ma kawuono ero ondike ka en SHIF nightmare mano kotudore kod midhiero ma jotuo kale ahinya ahinya to e kinde ma ka gidhi e od thieth sani NHIF ok ti SHIF ema tiyo. To nyaka sani koro iwacho ni lakteche ok nyal thiedho jotuo kapok giyudo clearance kowuok e Social Health Authority. Wabobedo kwanono mano wang'eno odiochieng' manyoro MCAs e kaunti ma Kericho nokawo okang' mar thicho oko gavana margi mano Eric Mutai e apisi. Ka bende aneno ka piny kanyo bende nitiere paro ma ichwalo kanyo kod Senator Samson Cherargei mar mondo mi term mano mar jatend piny kaachiel kod jood bura omedi kowuok e higni abich mar mondo mi obed higni abiriyo. Mago duto wabobedo ka walidhe gazet okinyi ma kawuono. Kata kamano Boniface adwa ni wachak kod midhiero ma koro jotuo kale e ute thieth mopogore opogore ma pacho kae. Nyaka sani jotuo moko wacho ni kidhi mar mondo mi othiedhi to kao seche moko kuomgi koro chuno gigolo nyaka omenda e ofuku margi eka giyud chenro mag thieth kaluwore ni SHIF ma yande e sirikal osidho ayanga pod ok tiyo e yo makare. Boniface.
Aparo ni en wach malit kabisa nikech NHIF kaka waseng'eyo pacho kae osekonyowa kabisa yore mag thieth kata kata weche mag operations ka ng'ato nigo. To en wach malit kabisa ni anyalo wacho ni sirikal ne oringo kabisa mondo gi implement the health plan manyien ma iluongo ni SHIF ni makoro biro gi midhiero mopogore opogore. Ineno kae kaka wandiko kae ni kata mana mine modhi konyore e osiptal otam gi wuok nikech SHIF pok obedo rolled out maber. Anyalo wacho ni serikal ne do kao time margi maber mondo ging'e ni seche makoro gibiro bedo gi new plan manyien mar thieth ni oganda mag jo Kenya to yud ka gima kizungu luongo ni integration gik moko duto osetim ibotiek. En wach malit kabisa nikech an kata wuon aparo ni NHIF osekonya kata joma ng'eny NHIF okumba mar thieth mar NHIF osekonyogi. Ineno kaka koro situation chal pacho kae to an anyalo mana wacho ni onge gima osekethore. Jogi pod nyalo dok chien e drawing board mondo gi stop ama gichungi SHIF kasto gilos gigo duto gitatua problems manitie duto tetetete yaka giroll out SHIF. Aparo ni mano biro konyo jo Kenya nikech kaka wadhi ni to ing'e ni pacho kae chieth osebedo matek kabisa kendo kata samoro awacho ga ni kionge pesa tinyalo tho nikech ionge pesa. Iyudo ka kata procedure moro ama surgery moro midwaro kata mana 200,000 kata mana 100,000 nitie ng'at ma pesano ok onyal yudo nyaka otim mana kata rambe yako nyalo yudo pesano. To magi gik manyocha bedo covered e NHIF maber kabisa. Omiyo anyalo wacho ni serikal kodwa nokony ngima japiny en ni gimiluongo ni wach thieth kikotuggo. Japiny oyud kaka nyalo sana sana mwananchi wa kawaida giyud kaka ginyalo dhi yudo wach thieth maber. Otherwise aparo ni kaka wadhi ni to kwadhi maber e wach thieth pacho kae nikech problems nyochaka chaka immediately mana jogi roll out SHIF. Onge gima osekethore adwa nooyo ginyalo wacho ni apana ooyo nitie problems gi admit. Actually aparo ni nyaka minister nyose admit ni problem nitie. Koro the best thing to do in the interest mar japiny en ni gistop SHIF to gisort out problems mantie. In the meantime wananchi endelea gitiyo kod NHIF then gibro roll out SHIF ka giseketo okange mabeyo mondo mi giyud kaka jopiny nyalo yudo thieth maber.
To mana kaka iwacho kanyo aneno ka gazetni mano mar Daily Nation bende omenyo kaka moko kuom jopiny ne koro odong' koda achiedh nade moko bende koro ne ywak matamra gi nono. Aneno koket picha moro mano mar Anna Cheptonui mano miyo ma jahigni 50 nyaka sani koro noywak mano oko mar od thieth mar Nakuru County Referral and Teaching Hospital tok ka nyare ne osenyuo nyare ma jahigni 18 nokonyore od thieth ma kamano to koro ok onyal wuok e od thieth kaluwore ni entiere kod omenda ma derom 7,500 monego bed ni gichulo. E kinde mane nyare pek, ne ging'eyo ni Linda Mama e bwe NHIF biro bedo ka chulo negi thieth te magikale. Kata kamano, ka koro nyare nosenyuol, sani koro pod gimoko e od thieth kacha, onego bed ni gichulo 7,500. To ang'e ni magi gin jopiny mochando, gidhi timo nang'o? Mana kaka iwacho ni sirikal onego dogane chien mar mondo mi oneane kaka ginyalo keto piny okenge makare mar mondo mi ka koro shift bedo rolled out, obedo rolled out ka seche moko nosetimne kata test run e moko kuom ute thieth mar mondo mi one kaka obobedo kotiyo mondo achiedh nade makamagi kik mak jopiny. Nikech ok wanyal wacho ni onge ng'ama deher mar mondo mi obed matuo. Tuo en gino mabiro apoya, to jopiny ohero ni kituo kidhi od thieth kacha tiyud thieth mapiyo, to bende iyud thieth eriwacho ni obobedo thieth manono kata thieth ma nengo ne ogonyore, to giyude nengo mogonyore mapiyo mar mondo mi ng'ato kik dong' kod achiedh nade moro amora tok kosethiedhe. Adwa nawe weche ma kamago tenge, Boniface, kaluwore ni Nyakwara Mogi Ajwang' nyalo some matut e It Gazette mar 9. Nitiere wach moro mano mako wang', adwa nwadhi It Gazette mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mar gazetni mar Daily Nation. Bathe kanyo, nyaka sani koro nitiere paro mopogore opogore ma koro wuoka kotudore kod paro michwalo kod Senator Samson Cherargei mar mondo mi omed term limit kowuok e higni 5 nyaka higni 7. Kwenyalo mana dhi It Gazette mar 4, mano mar gazetni mar Daily Nation. It Gazette mar 4 kanyo, ang'e ni koro ma en gino mabro bedo ka nyuolo paro mopogore opogore, Boniface. Ka nitiere moko kuom jotelo makwede, nitiere nyaka jood bura makwedo paro makamae, Boniface.
Aparo ni en paro ma kizungu wacho ni is dead on arrival. Mm-hmm. Wadwa wacha wacha kaka intie, nikech kata jopiny mawuoyogo ng'isa ni to jood bura gi to kawa nadi. Okapar ni en gima ber ka jogi e, for example, gisedhi EFPs kacha to pok gitieko kata mana higni 2, to gidwa ng'iso japiny ni wamed term limit from higni 5 to higni 7. Magi gik ma japiny aparo ni ok morgo kabisa. Mkenya ma kawaida sani, gima chande kabisa en kaka onyalo keto chiemo e mesa, kaka onyalo yudo chieth maber, kaka onyalo puonjo nyathine, kaka onyalo yudo social cover maber. Weche machalo kaka magi aparo ni jo Kenya ok odich go seche machalo kamae. Namba one, gima nyaka ing'e pacho kae ni wan gi wabunge mang'eny kabisa e parliament. An gi pacha anyalo wacho ni positions moko aparo kata ni oripo I wish ni wanyalo amend the constitution. Mm. Mondo wane kaka wanyalo duoko wage bill marwa piny, nikech iyudo ni wachulo jogi pesa mang'eny kabisa. I feel we are overrepresented. Positions kaka ok na wuoyo marach, positions kaka mag deputy governors, they are also kobedo defined maber e constitution. Mamiyo yudo ka seche duto giyware kod governors maggi. Mm. Women reps, I feel ni nitie a lot of duplications. Ok awuoyo marach, ok nachayo gi ama anything, but I feel ni nitie a lot of duplication and it is unfortunate ni ne wayudre kama chalo kamae kulingana ni ne wase enact katiba ma 2010 ma koro watiyogo e seche machalo kama. But paro mar medo term limits ma president kod MPs to aparo ni gikokora en gino ma japiny ok dwa winjo gi e seche machalo kama. But if at all, gima Senator Cherargei wacho ni if at all obro neno ler mar the day, obro biro nyake referendum, kendo aparo ni jopiny bro go kura ka ojok kabisa. Mm. An gikokora mae gik mapingo ba aumo uya piny kabisa.
Nyaka sani bende iwacho kayo ni nitiere mano the Constitution of Kenya Amendment Bill mano mar higa mar 2024. Iwacho ni nyaka sani koro nitiere kaka ikawo pach jopiny kotudore kod bill makamano. Nyaka sani koro iwacho kayo ni bill makamano ema ne geto mar mondo mi ochwala mano term limit kowuok e higni 5 nyaka higni 7. Bill onogo, mana kaka iwacho ni nitiere kombe mathoth e pacho ka mamoko kuomgi gin mago ma chal mana gi moko. Bill onogo bende geto mar mondo mi olos apisi mano mar Prime Minister. To pani Prime Minister makamano iwacho ni brobed ka iyero kod jatend piny Kenya William Ruto. Tiwacho kanyo ni Prime Minister ubobedo head of government responsible for the day-to-day administration of the government kaachiel kod ng'iyo gigo ma od bura timo. Matin eno nyalo mana bedo ni olokne mana nyinge, to nitiere ng'ama onego bed ni timo tich makamano. Kata kamano, ang'e ni bill makamano nosom mokwongo tarik 26 dwe mar 9 mano ma higa ni, kama bang'e notere mano e nyima Justice and Legal Affairs Committee monego bed ni twak e wiye. Kata kamano, mana kaka iwacho ni seche moko ka koro obire referendum to jopiny onego bed mariek kapok okal gik makamagi, nikech seche moko ginyalo mana bedo gik mabiro medo hinyo jopiny to onge ber moro amora ma ubo kelo ne jopiny. Adono The Hit Gazette, mano mar auchiel mar gazetni mar Daily Nation, Boniface. Odiechieng' manyoro ne waneno ka MCAs, mano e county ma Kericho, ong'ado bura mano mar thicho oko ja governor e county ma Kericho, mano Eric Mutai, ka koro negi seye kuom gik mopogore opogore. Nitiere moko kuom ketho ma giyude godo. To ang'e ni bang' kosethiche oko, ibobed ka itero wach ma kama e Senate. Obro tony kose kaluwore kod gigo duto ma itude godo, Senate bende nyalo uphold thicho mare. Boniface,
anyalo wacho ni en so unfortunate, en gino ma anyalo wacho ni en gino malit ahinya sama ng'ato machalo kaka governor nyalo bedo impeached despite a court order mantie mawacho ni gima chalo kamano kik timre. Pacho kaya paro ni wan gi problem kabisa. Kendo nyalo wacho ni MCAs omako governors mafuenda. Ma seche duto ma, for example, nitie gwandruok moro e kindgi kacha, to the only way maginyalo frustrate go ng'ani en ni giimpiche. Useneno gik mosetimre pacho kae, governors mang'eny osebedo impeached. Kendo mang'eny pod ibiro mana bedo impeached. Anyalo wacho ni seche duto impeachment motions gi chopo county assembly kacha, kaluwore kod mana kaka asewacho gwandruok manyalo betie e kind MCAs kod governor, ame kind for example deputy governor kod governor mare. Uchunguzi masetimo gikian maling'ling' en ni MCAs gito koro dwa dhi matek ahinya gi governors. Aparo ni jogi oripo ng'en ka utiyo karachiel gi joweteu, to pogruok e paro bro betie seche moko. To the only way to sort out the problem en ni for example uluongre utim ka mkunji meetings magu mondo iron out the issues. Some of the grounds ma governor bedo charged kod are very flimsy, anyalo wacho kamano. Kendo emomiya wacho chien kacha ni pacho kae kok watang' kabisa to waboro kata end up ni wa impeach all governors, nikech seche duto mantie pogruok e para, mantie shida e county assembly kacha, county government kacha, kapok giverify gigi to gise kusanya themselves very fast to gise wito impeachment motion in the floor of the house, this is not the right way to go. Ma ok en yo maber moro pebe ni waluo. Ji dongo ji te, problems bro betie kuonde ma ji tiye, to seche duto ok na defend governors. Nikech moko mosebedo impeached nitie moseyud gi mibadhi mopogore opogore, but weur governors oti. Aparo ni MCAs oketo governors tesre pacho kae. Kendo gichala cha jogo ma kok iwinjre kod kin governor, tichala chala ng'atno ma koro your survival e office mintie no depend on MCAs ma in go. Neno kaka nyocha gi frustrate Kawira Mwangaza malo kacha. Gik machalo kamagi, MCAs bedur joma beyo, bedur jok ma ka un gi problems gi governors magu, impeachment is not the solution. Samoro kidware yeso kwatamore, but ere kaka inyalo solve problems man nitie moloyo kusanya signatures very fast mondo we impeach governors. Asante.
Nyaka sani wang'eni nitiere MCAs 31 e kind MCAs 47 mane oluto ombulu kata nosiro wach mar thicho oko e apisi mano governor e county ma Kericho Eric Mutai, ka bende twak makamano ne ochwala kod MCA ma Sigowet ward mano Kiprotich Rogoni. Kata kamano, warito neno gino ma Senate biro timo kotudore kod thicho oko e apisi mano governor e county ma Kericho. Adono adhi e wach mantiere It Gazette mar 7 mano mar gazetni mar Daily Nation. It Gazette mar 7 kanyo bende koro gintiere weche motudore kod thicho oko e apisi mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Wang'e ni chenro mar kawo pach jopiny biro bedo ka chakore ayanga. Kata kamano, nyaka sani koro liekore ni od bura osechako chenro mar temo dino rode duto manyalo bedo kata manyalo mono mar mondo mi kik thich oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Matiende ni nyalo bedo ni nitiere kaka gisewinjore ni kapo nono ni nitiere ng'ama nyalo kele gi saine to saine waneno kakwa dino mar mondo mi Rigathi Gachagua othiche oko. To wang'e ni kothiche oko to konyal mako apisi mora mora mar piny owacho.
En wach matek kabisa, kendo mae gimaparo ni ji mae waluongo ni hot news gi kizungu seche machalo kamae. Kendo japiny ma kawaida ng'e ni luwo kabisa wachni, kata wan kata kaka wan jofwambo be waluwo kabisa wachni. Thicho woko e ofis jalup ker pacho kae en wach maduong' kabisa. To an jolony mag siasa mawuoyogo wachona ni to dibed ni jogi nyopogore paro kaluwre kod kaka ginyalo ran serikal.
Mm-hmm.
Diyud ni for example dibed ama dilwed ni for example jogi samoro laro pesa. Jogi nodonje telo ka gin jok mosiepe kabisa. Jogi nodonje telo ka wacho no ka gin gi plan maber mar tero Kenya mbele. To nearly 2 years ka gin e office to iyudo ni number one koro gi number two ok ginere eye to eye. It is very interesting. Number one nyoro ni ntie noduogo kowuok US kocha kendo nye ntiere Uhuru Gardens kama nye wan kod event mar Magical Kenya. Tiyudo ni nyo kowacho gimoro amora kaluwre kod gwandruok ma entiere go kod number one mare. Dibed ni en adier ni samoro en mosiro kiling'ling' thicho woko e apis deputy president mare ok ang'eyo. Wanyalo wacho ni wabro miye time. The other thing manyalo wacho en ni it was very interesting kaka wabunge nyogo kura. Mm-hmm. Kanyi mention ni nyobedo table e parliament ka jok manosiro mondo miyo thicho woko. Iyudo ni kata jogo ma samoro wanyalo ga paro ni gin ga gi problem gi deputy governor nyok gigo kura.
Mm.
Nyok gibet chien kucha. For example, in Muranga, the lawmakers tema Muranga nyalo iwacho ni nyoro gin nyok gi giketo sei margi mondo deputy president othich woko. Apparently it is very interesting. Number two, ochopo kama koro nyako nge osiepe nen gin ngawa giri. Number two, ochopo kama koro nyako nge ni to jopiny mor ama ok mor kod kako sebedo kotayo gi. En president mar jo mountain kende kose en president mar dhano duto pacho kae. Mago penjo maduong' madongo kabisa makoro nyako penjore. Kopo ni o survive, taparo ni mae bro bedo lesson maduong' kuome kabisa. Kendo okadwa wuoyo mang'eny kabisa e wachni nikech it is too emotive and too political. Waweye mana gi kanyo kaka wacheno kendo ageno ni wabro ng'eyo by Friday next week wabro ng'eyo kama wachni ochome.
Hmm.
Erokamano.
Nyaka sani bende aneno ka gazeti mar Daily Nation bende oketo kanyo at a glance moko kuom magigo mibobed ka itimo kotudore kod thicho oko ya PC jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Wang'eyo ni ibobed ka ikao pacho piny e counties duto 47 mano kochakore kata chieng' tich abich mano ma jumani. Kama bang'e chieng' tich ariyo Gachagua ibiro mi thuolo mar mondo mi en bende olera ne korka kore kochakore sa 11 ma midhiambo nyaka sa 1 mano ma midhiambo. Nyaka sani bende kore wacho ni nitiere oboke ma ondik kanyo ni government certified documents kaachiel kod affidavit makoro osechwal makoro yango gigo momiyo onego bed ni thicho oko ya PC jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Speaker mano mar od bura Moses Wetangula bende en bende wacho ni oko bibedo ka uluto mbulu osingo ne piny ni chendo makamani bro bed ka itimo e yo makare kendo e yo maler maonge deo wang. Bende nyaka sani wacho kanyo ni kwana jod bura madwarore maonego be ni siro thicho oko ya PC jalup jatend piny Kenya gin 233 kata obedo ni wang'eyo ni nitiere 4 vacancies e od bura kacha pod giramarama ni nyaka jod bura 233 osira paro mano mar thicho oko ya PC jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kachiela kod loko e dho Kiswahili mano impeachment motion makamano bende loko e dho Kiswahili ne jogo masiche moko kia Kiingereza mondo ng'ato kikwach ni anna kia Kiingereza no kanyal some ero loke nyaka e dho Kiswahili mar mondo mi ochop ne oganda duto gigo momiyo idwaro ni othich oko ya PC mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Mago nyako ramuge juang inyalo somo it gazette marabiro. Nchire watch midwa medo.
Kanyala umedo mana matin kapok wadhi e story machiele ni gini nyako wabedgo very careful. Likete ponono ni odhi thurubo bedo impeached. Obro bedo lesson maduong kabisa kata mana the next regimes mabiro biro. Does it mean nika number one gi number two mare bro pogore paro? But the best way mar thicho nyawadu woko entere through an impeachment motion. Okwang'eyo the motive behind gimatimore gi eseche machalo kamagi. Gigo duto mawacho gin mana paro mwasumo kuom jolony mwawuothogo ama mwari interact go kuonde mwawuothe nikech wan jofwambo wawuotho mwaromo gi ji mang'eny. Mawacho kae en pache, en paro ma agolo kuom jolony e weche mag siasa for example maromogo mwamadhogo chae magawa ma town kae mopogore opogore. Nyaka wabed very careful nikech gini eko dhi through to akia kaka bro timore mbele ka. Number two, ok en ng'ata okalakala kae nikech nyaki ng'e ni obende nyocha osebedo connected kendo gini nyalo change the political landscape mar siasa pacho kae going forward. Otherwise we wane kaka bro di japan bro make some public participation bro timre japan bro golo pachgi. Erokamano.
Adon wadhi ane katun kata machinglo moro mantiere it gazet mara par gabich mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazet. Kwang'iyo machinglo makamano en kotudore koda okumba manyien mar thieth mano mar Social Health Authority manyaka sani koro wang'iyo nosechako tiyo ayanga e pacho kae kendo en HIF oserumo. To kwang'iyo machinglo makamano Boniface, adwani nyakwara Mugia Juang bende wayude mar mondo mi wakete yamo achiel kachiel. Boniface, machinglo makama gin weche matimore e pacho ka gisani. Neno ka nyamburko mar NHIF cho ochomo yo machielo. Mano mar shif ema koro ero dwa kao jatuto. Jatuo akia ni ok dwa dhi kose jatuo onge kod adiera kobudo thieth e yo makare kose ang'o matimore?
Jatuo aneno mana kose tho kapok oidho kata mach nini gi otanda moro bed ni kete king'awe e shif kocha. Machinglo ni is very interesting nikech opaint a picture mar and preparedness ama a system mabedo rolled out ka dhano pok ohikre maber kabisa. Nikech jatuo seche duto sama igoli e ot kacha kiingori kabisa kiteri osuptal robed ni sama mto kacha obiro to inasmuch aid ng'ama tuo inyalo temo kasirie matin mondo iyud kaka inyalo idho mtoka cha. But my case ma jatuo osetho kata kapok oidho mtoka o lose hope gi system mantie mar chieth.
Haya, nyakwara Mugia Juang, in bende inyalo ng'iane machinglo makamano kae tipong' gi wii ni inyalo interpret e yo machalo nade. An sura ma onini oriembo nyamburko mar shano mano mar Social Health Authority, sura makamano bende wanyalo pong'o gi wiwa ni en mana mar ng'a. Kata kamano, joma yuayo jatuo kanyo to opand sura gi matin to wanyalo pong'o gi wiwa kata kamano ni gin jomage matema ahinya mar mondo mi odhir mano chenro mar thieth manyien mano mar Social Health Authority. Kata kamano, wageno ni sirikal biro bedo ka keto piny okenge makare maneno ni transition makamano bedo e yo makare kendo jotuo ok okale midhiero moro amora. Adwa ni watie gazet mar Daily Nation kod wach mantiere it gazet mogika mano mar gazet ni mar Daily Nation Boniface. Nyaka sani koro iwacho kae ni counties sani koro wacho ni gionge kod omenda. Ondike kae ni puzzle of broke counties with 42 billion in accounts. Nitiere omenda mano maderom ma billion 42 makoro nitiere accounts mag counties. Kata obedo ni counties koro wacho ni gionge kod omenda. To kata kamano wasebedo kwaneno ka counties bende nitiere kod ywaruok ahinya nyako tudore kod omenda monego bed ni miyogi e hik omenda manyien ni Boniface.
It is unfortunate ka dibed ni gima jatend omenda pacho kae wacho John Badi ni counties nigi billion 42 to at the same time gi claim ni gin broke. Dobed gima very unfortunate nikech gisebedo ka giywak kabisa gigo we left right and center gionge pesa. Akia gimarach between the national government gi county government on transfer of pesa kowuok e agulu mamalo kadhi e counties nikech gigi oler kabisa e katiba. The law is very clear kaka pesa rubeni wuok e county nini agulu ma treasury kodhi county government kucha. Seche duto asegabedo kaseyo counties in as far as kaka gispend pesa gin kech iyudo ni number one ka iwacho non gin 42 billion to giwacho non gionge pesa. En adier ama ok en adier? To en adier, ang' momiyo counties wacho non gionge pesa? Counties number one, gimomiyo counties okay, moko kuomgi to osegoya tua mabor kabisa. So with the counties mang'eny pacho kae, moko kuomgi osegoya tua mabor kabisa, but moko kuomgi are dragging. Awachoga seche duto ni amor kod counties kata magwa makaluo moko gitiyo matek kabisa, kendo kiketo interest ma japiny e gino mitimo as a county, kikawo pach japiny e program duto ma in go kapok i-roll out program no, tibro yudo ni gimitimo no bro dhi maber. Counties number one gimo nyaka ging'e ni gitiyo ne japiny. Japiny dwaro for example noyud thieth maber, weche agriculture ng'e paro ni gin gigo mobedo devolved. Japiny penjore kaka onyalo yudo kodhi maber, fertilizer maber. Counties nyaka tim gima waluongo ni prudent resource management. Pesa magiyudo giwek bayo go left right and center. Pesa giduto nyaka ging'e ni to ginyalo tiyo gi pesa ginade e programs ma konyo japiny. It is so unfortunate ni counties moko are careless in terms of kaka gispend pesa gi, which is very unfortunate. Isena no kaka kata governors mopogore opogore osayud gi mibadhi mopogore opogore kaluwore kod kaka gitiyo gi pesagi.
Mm-hmm.
But an anyalo wacho ama anyalo ng'iso mana governors magwa pacho kae ni seche duto pesa kowuok e national government kobiro nu, make sure ni pesa ni obedo prioritized ama ti kode e yo mowinjore. Nitie a lot of luxuries mapod aneno kadhi e counties kendo aneno ka wang'o iye kabisa. Chieng' ma counties no wake up ama nigi chiew malo bagine ni sa osechopo mondo obed ni gitiyo ne jopiny, aparo ni counties magwa pacho kae brogo atua mobor kabisa. Erokamano.
Aiwacho kanyo makare ahinya kendo adwa ni waket tenge gazet ma Daily Nation. Wamulane kata wang'iane wach mantiere it gazet mokwongo mar gazet mar The Standard kapok watieko nonro mar gazet Okinyi ma Kawuono. Nyakwara Moge Jwang' e wasenyisi ni gazet Okinyi ma Kawuono menyo mana weche mabet chal. Kalure ni giduto gimenyo weche ma otudore kod thicho oko e APC, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kaachiel kod kaka jotuo podi medo ywak. Kata obedo ni wantiere kod okumba manyien mar thieth. Giwacho ni okumba manyien mar thieth no biro, kata kamano pod ok ginyal yudo chenro mag thieth kaluwore ni ute thieth nyaka rit clearance mondi kapok gichako chiwo services mag thieth. Kata kamano, Boniface, aneno ka gazetni mar The Standard ginto gindike e yo mopogore. Gipenjo kae ni Ruto's loud silence. Mana kaka wasewacho, jatend piny noduogo e pacho kae kowuok e pinyno mar Amerka chieng' wuok tich. Pok uwacho gimoro amora kotudore koda twak manopedhe nyim od bura mar thicho oko jalupne. Mae nyiso nang'o? Wakia kosire kata ok osire? Kata kamano pok olosi. Iwacho ni nyaka sani obadhore abadha wache weche makamago. Oketo mana maino mare wechego mag climate works modwa konyo godo rowere e kor gwenge ma pacho kae. To gwandruok manitiere kinde kod jalupne oling' thi kendo ok olose.
Joma osomo communication wacho ni kata mana ling is a form of communication. Taparo ni asewuoyo chien kacha bapenj awacho ni nyoro nye nitie Uhuru Gardens kucha, event maduong' kabisa mar weche mag tourism pacho kae. To nyo okowacho anything kalingana kod nikech ma nyalo wacho ni is a national topic at the moment. Kendo onge kaka no nyalo bet kacha to we makuwuoyo ama kowacho gimoro amora kaluwore kod gwandruok mantie ama impeachment motion makoro bedo tabled National Assembly kacha. Does it mean ni, for example, ong'eyo gima timre ama en masamoro osundo MPs manyoro oketo kokgi mondo mi ogol jalupne woko? Wan wakia. Wao wanyalo mana speculate. Asewacho kendo adwa nuoyo ni gima dhi mbele sani en gima pek kabisa. To lessons mang'eny wabro somo wan kaka jopiny, leaders mopogore opogore bro somo lessons maggi. Deputy President be ochopo kama koro nyaka koro ng'e ni to osiepene gin ng'awa giri. At the end of the day, gima ng'eyo ni ka gini otimore to political landscape ma Kenya, siasa mapacho kae dhi change kabisa. Iseneno kacha ka number 2 ywak ni ywak ni moluor Migosi Raila Amolo Odinga ni ponono Neema siro joka mondo mi ogole ofis. Mago gik mawanwakia, mago gwandruok magi magin go. Kendo ana nyalo wacho ni mae is a political problem ma needs a political solution. Ok wang'eyo ni tang'o mabro timre, but let's hope ni a solution at the end of the day bro yudore.
Nyaka sani aneno ka gazetno mar The Standard omenya ahinya sigana ni it gazet mar 4567 ka it gazet mar 4 kanya aneno ka oket kae ni ang'o momiyo senate ema koro bro bedo kod wach mogika kotudore kod thicho oko ya PC mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Kinde mang'eny wang'enga ni senate ema seche moko twaka bedoga e yo mong'eth ma seche moko ginyalo rese kata oyo. Wach ni mogik, Boniface, ka watieko nonro mar gazet Okinyi ma Kawuono.
Wach na mogik, anyalo wacho ni adwa mna medo nuoyo gima gazet ma Nation ondika headline kae ni serikali wek tugo gi weche mag chieth sana sana ne madhi ni common mwananchi. Jopiny chandore kabisa, ngima tek kabisa, ni kila ng'ato okata ni common mwananchi sani onge wach common mwananchi, kila ng'ato pacho kae dhano chandore kabisa. Kendo gi stop rollout mar SHIF mondo gi sort out problems mantie, ka gisetieko yaka gidhi mbele mondo japiny oyud kaka nyalo yudo wach chieth maber seche duto pacho kae. Otherwise, agoni erokamano, bed godiochieng' maber, Nyasaye ogwedhi.
Erokamano ahinya Boniface kuom kawo thuolo mari mar mondo mi ibi e nonro mar gazet okinyi ma kawuono, in bende ibed kod odiochieng' maber. Nyakwaramo Gejwangi kanye mwachopo godo e giko mar nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo, kaduogo taduogo kod twak mokwongo e chenro mar Opiny. Kik idhi mabor.